Pano ndiponyasa voice box ndiponthawi zambiri pano timakhala kukamba nkhani zokhudza ndale koma nthawi zina timatha kukumana ndi uthenga umenenso wa ndale koma mmenethu timaona ngati kuti ayi ukhoza kupindulira anthu amene amatitsatira ife pano nde pano tabweranso ndi mawu Mr. Alimbanga. Alimbanga, ndithu akufuna kuchenjeza anthu kuti akuba akubwera ndi mastyle osiyanasiyana ndipo makukamba timakhala tikhale anthu oonetsetsa kuti chithunzo chathu komanso chithunzo cha pakhomopo chili bwinobwino ndi tinifika limodzi kuti ndife kuti Mr. Limbanga akuti bwanji pa nkhani yakuba pano pa NASA voice box.
Everybody, this is my friend ndikupanga ku share what happened to me on Monday. Nditachoka I was going to Firudi, then around 1-2 kunabwera anthu awiri azibambo awiri achinyamata koma atavala bwino kwambiri decent majacket ena atavala maglasi awo matinted osel. So they said kwa Limbanga ndikuno, ndati yes, anapeza amayi antchito. Ndi amayi aja akuti ndikunoku tithandizeni bwanji, ndakuti ineyo ife tatumidwa ndi Limbanga kuti mutipasire galimoto. Ndati inetu kumaka machoka masiya instruction kuti kubwera wakutola kuti adzatenga galimoto koma apapa sananiye kalikonse. Ndakuti yayi, ndakuti okay, chabwino, tayimbyeni foni ndiyankhule nawo. Ndakuti yayi, maunits sapawa tilibe, nde tingokupasani maunits unoyo, ndalama ineyo tingakugule maunits. Ndi amayi aja kuti sizingathekezo, sindingasiye khomo lopanda munthu ndikunyamuka kukagula maunits sizingapange. However, buna phone yanga ndinayo muli maunits olapo ndi a flash andi amayimba pompopompo ndiye ndiyankhula nawo achabwino. Ndiye mwamu aisana apase mpata oti alowe kumpanda, amayankhula nawo pa gate, then amayi aja analowa mpanda kuja ndikamasula galo athu atatu aja ali wolusa ena ake ndiwovuta kwambiri. Atamasula basi kulowa nyumba kukatenga phone, pobwera anapita anthu aja athawa onse atani apita sanaonekeso kumene alowera. So let's be vigilant enough, mama ka anthu amene tikwasiya makomo tiwafotokozere bwino bwino security tips, otherwise muzapeza kuti anthu apereka okha katundu ndithu saiza ngati kuti inyo ndamene mwatuma. So be watchful and be careful. Kwa anthu amene tini mageti, it's better even kumaloka pa geti paja bwino bwino even masana fuwa kumwatasa even kulowa mina ndikumpanga chipongo wa ntchito. So mukwambire